Ebusi afam mu akwa bashonko emba KSBENTV eso nana ensem ne de emu orwam ankasankasa entimese se ubeya asom ubebiebie wasom ubeyi wasom na watnase na watie ensem nyina kopin se ebesi awieye na mede wo shaase de ene eye enwura Kofi Gyimah Ankoanna ano wo ye adwuma wo Nhyira FM asese wo move call kuma se FM eyade se October de anim ya eye enwura Kofi Gyimah Ankoanna esamba Nhyira FM ebiem asabe to na adwuma na wo ye no Nhyira FM no so na emu enhyemu no enie eyade se in the year 2009 eye yenwura ohime interior ano host program bi ya to ni din ensem wo word an ensem wo wiase eye Eja Wusu aka Atia ona eye ne panel ewo Nhyira FM ah na ye spiritual program metwe sunsumu nsem o aware nsem nsem a eye hu enom ye no sa program ne so afey omo ye kofa eye ochinoko e ma ne be hosti sa program no enti eye ohime tewia efri ho e ma ochinoko ana ebeye sa program no na wa baaye no wo change edin free ensem wo word no eye ensem wo wiase no e de ko wiase mu ensem dɔso an sa na ochinoko baaye no okɔ Nhyira FM no okɔ change edin no eye no wono ankasa na change no eye ne sɛ nea ɔpɛ afei ɔfa papa yaksen nwom no eye wiase mu ensem dɔso no e de ye ni program de bia se mo amotatie na motatie Nhyira FM e wiase mu ensem dɔso na ochinoko eye no na otimu se anytime bia obe start program ni bia no papa yaksen nwom wiase mu ensem dɔso papa bi eno anna de bia ɔba ɔde ye ni program kama kama na enam se adwuma pa no ɔye ɔbɔ ne ho modern ye adwuma kama kama nti e ma program no ebe hiti wo Ghana be bi obefa bia ewiase mu nsem be bi obefa bia je se enkra campaign nka enti e ma program no ebe jidin ebe hiti the whole world afey ochinoko e move free Nhyira FM e ko Fox FM e ma aja wusi e be take over aja wusi na be ye host for ewiase mu nsem dɔso no na ɔkɔ no kɔtwa wo bɛn ma e wo anzam hɔ na se wanya ntwa wo pie to nka ho nti ɔtwinoko e free Nhyira FM akɔ Fox FM no wo tam ne din e ye ewiase mu nsem dɔso because e ɔno ankasa na de baaye e ɔno a ɔte hɔ na na wo tam ne din wo de ye ne program nti wo tam ne din e de free Nhyira FM e de kɔ Fox FM nti agya wo su ana be take over tabra ɔtwinoko e free Nhyira FM kɔ Fox FM we na mo so e ma e be ye competition Eda ochinoko ene eja wusu ntem ase we die we pese wo ye ne die ma ne die kɔsro we pese wo ye ne die ma ne nti Nhyira ne Fox FM die maybe obekɔ bia no ese we die da ha na we die da ha na e ade se na manfo etie Nhyira ne Fox FM pa ye pa because na program na ono mo ye no na manfo interest wo ma menka ne sa na manfo ne ji program na mo ye nti bebi abekɔ bia na ye Nhyira Fox Nhyira Fox nti na omumie no e ya praprɛ e da omumie no ntem afei ochinoko be yare wo Fox FM e ma aja usu nya kwan ebe topeye nti listeners no mo na fi Fox FM ebe tie Nhyira FM enam se na ochinoko e yare ni nti na wonya akunya enye program no nti mo na aja usu na omutie na anytime bia because me de kwato Fox FM na manya aja usu nti na e wose me de ba Nhyira ebe tie aja usu nti aja usu ebe topeye wo mfie bebre one na o lady wa hate e wo the whole world na manfo tie ne dodo ye pan nya asem ketoa because na I say akoye ono nko a owo system ni mu nti na manfo ni gini program na oyene ne ho nti ono so benya more listeners a na nya asem ketoa ye nam so e ma Silver FM for e beto eja usu fi Nhyira FM na omo promise no omo ka chen ni say omo beto e fie ene ka ama eja usu e ma ni timye ni dadada nti wodie o machi efri Nhyira FM nanso ankosi aga agya wusu baaye no Silver FM pink o manfa ama no ye nam so mo ye na dwen sen nie obetna efie ono a wankwa Silver ono so a wontimi nko back to Nhyira because we free ho ka ni efie nti we free ho dia senya dia se obetimi asa back nti wo ye na dwen sen onko bebe nti agya wusu etna efie for some years afei druga kalia na oye panel ana be take over eye ewiase mu nsem no e wo Nhyira FM obeye host but ono baaye no program ni damage ye che se e kɔ fɔn kra o lose listeners anya asem ketwa because na onye program ni ye na enkɔ so manfo na e complain ogu program no e ma amanfo gyae tia na kyese enya asem ketoa ye na msoma omkofa Kofi Gyimah Ankoanna aeru Kofi Gyimah Ankoanna e bae na woni mama wade e waha sei Kofi Gyimah bae no na wonse na radio anim da e yade ase konso kra na woni made kro na wonhu bi da okohu no Nhyira FM nanso erade ade obeye anwasem bi sie okoye no de wi a wosi e yade no de agro ne kyese some jokes bi ererererem no amanfo ani bagye ye pa enti amanfo ani bagye program ne ho ye pa ye nam soma omkofa agya wosu eba station ho back biem agya wosu sa ba ebeka Kofi Gyimah ho enti agya wosu eba Nhyira FM na Kofi Gyimah ne tim ntene no because how say ni pa wono ankasa adi efie ne ka tie afri ho de mosa akofa ne ba biem ti wo ye na adwen say wono ankasa be free ho nti wo ye ne san wono ankasa free Nhyira FM because de ne keka ko no ohun say wan hye yi a on be sakene nti wono ankasa sakene ho nti wo free Nhyira FM eko Kumasi FM okọ Kumasi FM no unim de si ye but media fo esiu no e wo court ana yese eni enyan na nya asem ketua ye na msoma agya usu ne be take over but na de akwaso no na entine atiefu ni tim wonye ni ye enti omo de de bia omo de omo ye complain by se the way I was see your program no omo mpe ase wo damage ade no o maade no e kofom all lose listeners enti agya usu say I was say program ni enti multimedia for no mo ntimi ntina wo din se omo omo listeners no omo nkwasa akwa e wo so mo ye bibi fa ho enti o makọ Kofi Gyimah Ankoanna enni mo makọ koto ne nase anya asem ketwa esere ni se eye October ye di anim ya o mo modin no san bra in chefe no meto ne nwuma pa na wo ye no so na ama amanfo no so e mani nje ma listeners no o mani nje no mani nje program no because o mu ja etie aja usu ese program no wa ma wa lusi manfo bebra se eni enyan panti eye October ye di anim ya 2021 ya eye Kofi Gyimah Ankoanna o san aba Nhyira FM asa be ye wi asim nsem dosun enti order for me ka o se eye October ye di anim ya bo moden na hye Kofi Gyimah Ankoanna anim e wo Nhyira FM na wo ba life and colored na me ka o se KSBENTV esunie Over like it, now I subscribe, now I share, and so I'm a fool for any bi makramo.